Monghadi ba hlakwana le bakae ba mogato wa Christian Lesotho o hlalositse gore mogato o na ke mogato wa baithopi o sepheo sa ona e leng o hlahlaletsitse fapakaneng ka ditsebo. A re sebedisanong ya bona le seponisa mosebetsi wa bona a mantlha ke o thusa moo go bonagalang go na le dikgaelelo tsa ditsebo tse ikgethang e le o kena dipakeng o thusetsa twantshong ya ditlolo tsa molao.
Ga se rona ba tla kena ka gara seponisa e be ntse re supa-supa mona gore ga lena nthwena ga lena nthwena. Ke bona ba tla tla go rona mme tsela ena e tla ba thata empa ke tsela e tsamayang.
Ha le mofumahadi Madipholo Pheko go tswa mogatlong wa Child Advocacy Center o tlhalositse go ke mogatlo o etsang bonnete ba polokeo ya bana le gore dithaselelo tsa bana di kenywa tshebetsong le gona go tlhokomelwa ditokelo tsa bona. O tiisitse gore e le mogatlo ba ikemiseditse go sebetsa le sepolesa go bona gore dithaselelo tse molemong wa bana di a fihlelwa.
Tshebetsong ya rona, as we endeavor to voice out for bana, we come across the case. Some of them are criminal in their nature. Hence why we may handle all the eating of these cases, but this kind of cases are like to the LMPS.
Ho salejwalo motheo wa mogatlo wa Rugby Federation le Lesotho monghaditsitso motshiramedi o boletse gore sepheo sa bona ke go ntlafatsa dikamano tsa seponesa le setšhaba le go ntlafatsa bophelo. O tlhalositse rona le tumelo e phethetseng ya gore tshebetsong ya bona le seponesa ba tla fifela katlego go fenya kgolotso ya ditlolo tsa molao.
Ga kere rugby e tlo fedisa botlokotsebe empa ga seponesa se sebedisa papadi ya rugby go ya setšhabeng go kala ka bana ba banyane sekolong sa primary go ya ma high school jale e se re kena motseng ka bophara. Taba eno e tlo go thusa gore papadi ya rugby e tle e gole.
Monghadi Gwala mo Modibedi o tlhalositse gore letsatsi leo ba tekenelang tumelano ya tshebedisano le botlhokwa ga dikatlaisong ya boitlamo ba bona le seponesa ba o thibela le go fedisa tlolo ya tsa molao.
Ke thabo le monyaka go rona gobane taba eo e re thusa go polesa. Taba eo e re thusa gore boitlamong ba rona ba go sebetsa ka sepheo sa go fekisa ditlolo tsa molao.
Kopanong ena go bile teng bookamedi ba seponesa go tswa diterekeng ka go fapakana ga mmogo le seponesa sa mesebetsi e ikgethang SOU.